sida loo bixiyo lacagta bilaa tib. Baras taabo kadib weekend. Aqbal kreditka. Riix badanka isku tallaabada cas ku yaalo. Paymenti terminal. Geli bin. Riix botonka cagaaran.